Odofo no akwa ba e ba sankofa dwumadie so wo sankofa dwumadie so no ya hwe ya mamre ene ya mane bi no ma ya to atwene no na ya san akwa akofa ba ye kai ye nananom epen so ne ma bebere wo ho no ma na ye de ye adisuade e de e mayen na e ye hwe so de e de mayen nanso ene ya kofa na mafo de e na de aba eno nti na ye de sankofa dwumadie aba sene be ye de ba beboa na ya kai akoye nchi Yes, sankofa wui yenchiri, eninti ena sankofa jumedie no, aba a eba be chre chre, niya mebinu mwa, na yana nanomo ehreso na omode ebo omobra. Eninti ene, ayenya mepe se sankofa jumedie so no, ya besa ya tenase, yane nana befi ena mpa, ono eno ye kufudia asokori, jantua hene, no nuanso, eye ebiana hene, uufia se nana, e babe chre chre, na otwi twa mu no ye hwe sunyane ene ehun se ye suno inyane ye mu nti ye sori a ye se bi ko sunyane ebi se mi ko sunyane ene ye sunya ama ye hun se ye suno inyane ye mu ene nso nana ba fi na mpa esa ofie ha o babe chre ye de ye ya chibi e bae ye ma mpeni otie akonwa so ye his excellency nana do danko akufu ado ni krom ene ne ya babe du yi na edin na eye chibi ana sai ene ye kanu nana ba fi ana mpa e wa hanu ma oba ba kirekire nana me mu akwa ba
ya diena
na mpo mu e
nya mi adu
ejiri sa mo de wo ho pa ye de urade ase
yo na wo so e
me nso me ho e ye de pa sa yo enti nana ye mu akwa ba yi na ye hwe e ye de ni nya chebi
yo ye ka se chebi chebi no a ki te no nana nan fre chebi
Chibiri,
chibiri.
Okay.
La science est chetuntum.
Chetuntum.
Chetuntum. Chibiri. Na ni nam si ki ama na na ni ni ase edinye no. Eya openi bi. Ya onu di e. Obo mofu. Ya ufri. Baby ane efrano si kumewu no.
Kumewu.
Sa kani unye sa na ni efrano. Ni efrano kafua.
Kefua
kefua kulu ata se kabua no
se ye kabua no
na nye ba ko sa ti kefua no no fa se ni kwaku wo
kwaku wo
na ni ki an kasan kasan ni kwaku ye boa
kwaku ye boa
nemum aya ni mo fure mu no aya ri yadi ya no man ko se eh kwaku de wo mpe no ni e fi e wo kina me wu A dia tia pensei. Não, sorry. Não de tu nem. Quaku. E dia ma aí, dia boa no so, é da cata. Ma quaku no ana na mampu.
Te do dona afre no quaku.
Quaku. No bem nibe yo bomo fo. Ya, I'm not to say. Tem rumo a hayo no ano e. Na pe tu mo no. O ko bo se sin. E go. Ye kafu akura kuro no ni kura se be
da bi ene ye frane kuma wu no
mewu no ko bo ni sin o ho no ye ho ni ye frane na so ye o kun namu a e ho no ho no kun namu e ho no ho no e wu a e ku a no je be kuro o dia ba kafu akuru e san se ho no se bre no na kuro no e no so kuro wa kuro wa kuro wa kuro wa kuro wa ke o di ba No, but Tom, no, Biata. No, that you check.
A young Ramuna, and they in your answer from
crying. A profit in your house, me boca, a kidronia boba. Been antiquity and son, I'm second. Now, me be a man, and an army. And you begin home the co-op, which air, or man who's back. Ante bebi amfa se o sekuru ya e pon si si ya e flo si kuma se no o ko ke e no se ke bebi ya ki tren se sona sana do ko ku gra ubi asa se sona ni se o ko ku hu e pon no ahini an sana ne duwa ko a ki ame ho ya duwa ko e yi e o hinu ho na a ki ame eni Et nous avons I can't put no hand on. No one could chat. The big yamam.
Say,
Any or chem a mem.
Or chem
is a
mem,
yes, chem mem.
I can or chem mem or chem mem. I or chem
chem
a mem.
Mem. Say an anum, if that's anti, a bayano, one the two, say or chemino. It was as innocent. In only no, a chenay.
A chemin, a boobby,
a boob, the sociable. And you only do any chill, won't do any chill. Jimmy, won't be pee, baby. A crew is a young yassi. You'll be too young on the tour. I'll be with ya. Be I afraid a friend in the bois. And I won't be seen as well. No, sir. Or better to try if you be made there. Let me name my own the same question. I'm from Kusim. Yen in his of course, like I know any Nippon condensing. If you wait here, Ninquatina may me mima. No man, you may mass of tea. See a young woo. Now my young debay. Say, one who rat will say, as I say so. Enna, yet on what you
and I will give you. So, Becca here, Obera could do a say, Crumon. Na a mamre ne a mani
wonus
eno anye no be du o chemu emu no so eno so no
eno na wo be si abrewa no na abrewa no e firi ni mema en tu woni no se o en sama po si e pelu go en ti se yenya ti azu go e di mo ba dia e dani sisi wo mo No more, baby, I see.
I'm going to go ahead and go. And I said, Memman, I'm buying my Memman Unqua.
And Memman, say, yeah, will be a war, nay, and a sassy or did this war. A wild uncle who knows only a young cochilo. The idea to Yena, Uncle Chileno, a puppy, Sir Hanley, Nepia, when you are between me, a good woman. Then I will go ball, chasing your horn. Namua, no, I hope, nor the other.
I'm going to go to the house.
I'm a man.
A
man, you know, be my baton. No, yeah, young or see, Debbie. My worry, I would dear. And you know, my hire a perform. Now, baby, cook was the same, no cobble home with grand as Sankasa. Yaw, no barn, or put in a hole. Now, because it will create you in Pamuja. Indeed, no becum coming, no more becum. Yeah, I did better to all. I to say, near my dear, and your home will yike. Now, in 2 months, sorry, I'm not going to have a half and more flanny, the yellow. In 2 months, a four year slow boy. Moon, yap, two, now, we are pumped, eh? No, they are what they are marked in the year name,
from
the manor, on the same good yacht. It's a one out of 4 months on the cock row, a cup and a matron. Can you a cock a cook will cry? A cup and a matron. A channel on cook moves are finished. You show on. You know, say, hey, the lady and your mom would yacht is any. You know, say, I'm saying, 2 months.
Two one in tea, and yes, Nana, send two one in tea, and almost a chanadia, and yeah, yeah, ba. Or the four was so good, so ah, Utie, a year, Sanko for Jumadi, now Sabri, dear, ever call Aqua for Yabua for, and Kratu, Abba, Yabba, Ababetwas, ye try and one by Cecilia.
Chocho Herbal Fresh Soap, dear. Natural Herbal Extracts are one of the year near the year. Into what I did, Jaria, one of them also.
Chocho Herbal Fresh Soap, Chocho Herbal Fresh Soap.
You order for me some or crab a beam a bassan coffee, you may so. Yako fire boar for and crato. And I aboard for you, Nancy, say, or more boar a sawyer sing, a merge me dee, a timmy, a ba a bedoon chain. May a car beam say, Mene, Nana, Befi, and Ampa, or no, and or yako food, dear, a socorre, Jan Twahene, no San Yabiana, Henny, and the woofy ha. And there, or tray in the yea, ya, chibri. Say, Debbie, I now can chibia. And there, Usia, and into one who, and yet chibi boom, not a ye chibri. Nana, Miss Amor, grab a view.
Yeah,
and T. Brana, which train and son a yako funk at one. You do baby, and now all pump a ye a channel, and they are shed a yere and then a bun.
Oh, you know, she's a chilly. And she sent your bay and 2 months, and you all.
As I said, 2 months is through a channel.
And you catch one in. Isenya, unchi minya kwa enyo. nti katopo na ya no kopɛ ɔtwe na me aduanu ni nwasanu mu no alwon ya wo si ekokweku wo ekokweku wo kula si on bɛ ni to sɛ papa no anka sɛ mu ni ni yire ni ni ma no ɛhyehyɛ ɛkyitutu mu no ɛno si yɛkɔ ɛkyibiri ɛkura yɛkɔ kyibiri ɛkura ni akɔpɛ na mu atɔ kyibiri 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 afei deɛ na wɔyi din ba amanfo nso ɛbɛ bɛ abɛ ka no ho sisi nkura 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 ma ɛkɔ no mu no ɛpɛgyaeɛ ti na kyerɛ sɛ kwaku wɔ no na ɔnyɛ din mekɔ kwaku wɔ kura mekɔ kyibiri kura mekɔ kyibiri
kura ɛno sɛ bi tumi ka no kwaku mu ɛ kura na ebi nso aka no mekɔ kyibiri kura
kyibiri din saa kyibiri no na dɔɔso ɛgyi
din
ti kyibiri kura kyibiri kura na paa ko baa sɛ ɛdin no akɔyɛ ɛyɛ kura no akɔyɛ kyibiri kura didi mu aa ne pɛgya pɛgya kakra ne bɛyɛ kuro ne bɛ dani kyibiri kyibiri tete no na yɔnfrɛ no kyibiri kura kyibiri kyibiri
kyibiri kura
saa ɛna kyibiri no ne didi mu aa ne bɛyɛ kyibi
ɛyɛ dɛn na bɛyɛ kyibi
yɛn ɛnamafo yi a yɛba no sɛ mo awo nti otu asɔrɔ no ɛnam so ma.
C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien,
c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est
bien, c'est
bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien,
c'est bien, nti din na nkasa deɛ
nkasa yɛ kyibiri na obi ka sɛ ɛnyina wu yɛdɛn aa wobɛkɔ nana no nkyɛn wo tena hɔ nom ansa na ki ankɔ kuma wu bio
ansa nkɔ bio
dabidabidabidabi ansa nkɔ
nabusuafoɔ awehwɛ ne kyiri kwan
wɔn hwehwɛɛ no ɛbae sɛ wɔn bɛfa no akɔ ɛna nana no sɛ daabi ɔbɛbɔ bisia nyade a ɔbɛgya no ma no akɔ nti wɔn kɔ a na ɔma ba wɔn kɔ bɛna ɔwuo fi so bɛfa ano na ɔmɛyɛ sɛ deɛ wɔn bɛfa no na wɔyɛ
ɛkɔpɛ no korabere
ɛkɔbɛ no korabere na ɔsɛ wɔmpene ɔmbɛsiɛ no hɔ a nti nananom ɔkyɛ mae ɛhyiɛ no ɛwɔ ɛyɛ kyibiri hɔ
kyibiri hɔ no
ɛno ɔnam no sɛ nti ne ma ɛnya a kora ɛtɛ sɛ kyibi yɛ nɛ kyibiri no ɛnɛ yɛfrɛ no
kyibi
kyibi no nam kwaku wɔ so
kwaku wɔ so na nana ebinom kyerɛ sɛ aborɔfo no ɛbaa gold coast no ɛna ɔmo kyibiri no na ɔmo ntumi nka kyibiri na ɔmo nte aseɛ ɛna ɛma ɔmo ɛdanee no ɛyɛɛ no kyibi kyibi kyibi
wɔn ɛna ɛbɛyɛ no kyibi ne mu yanya ayi akankoɔ no ɛdeɛ wɔn gyae kyibiri no ɛna ɔbɛfa a kyibi
kyibi
saa na ɛteɛ
saa na ɛteɛ nti kwaku yɛ bo a anaa kwaku
wuo no
owuo bɛfa no kɔɔeɛ ɛberɛ a na asɛ ɔbɛwu ɔbɛwu a wanwu no sɛ sei deɛ owuo ɛntumi aba abɛfa no kɔ ɔnyiniɛ
ɔkyɛma
owuo bɛfa no kɔɔeɛ no ne yere ne ne mma no nso ɛ
ɛneɛ ne sii wɔn nso so wɔ wɔn ka
wɔn ka kyibiri
kuro no a sɛ ɔbɛ ɔbɛyɛ dwapadeɛ
osisi adan wɔ hɔ
osisi adan ɛyɛ ɛkokoofuo ki wo nyinaa nyadeɛ ɔmbɛsan kɔ ɛyɛ nekyi kwaku wuo akyi hɔ no bio ne ne nam so ma a nka abusuafoɔ no pere sɛ ka wɔn bɛfa no akɔ na ka wɔ ne nyini no nkwadaa no akɔ na sɛ wɔ daabi ɛnyɛ dwuma
ɔba bɛbɔ abusua wɔ hɔ no deɛ ɔbɛtena hɔ a
wɔn so ne ɔyɛ aduanani
ne ɔyɛ aduanani
aduana aduana po oui, bien aimé. Et la gara foua, oh, c'est bien. Qui tu es, coucrentin? Fouan, il n'a pas de bois, il n'a pas de
bois. Ça, c'est un coucrentin.
Et la bichette, il n'a pas de pepper.
Dina oho nyinaa ye kura eda ho kese a obi ya ba na ye twa ba bi ama no ama na ye adwuma wo
ene kura no wo ko na obi ho ase a na na be mo gabi aye adwuma ene de na na be mo gabi aye adwuma
na se ye be ko ye chi kakra ne ahwe a ebere a edin chebiri no ehya ase no me jidi se e ma kuro no ejidin.
Oh, ça n'a rien qu'à faire. Vous voyez, et ma won, et qui sait, aïe, nana, nana, c'est non. What he said, ou au chemin. Et tu as ma, nay, natiame. Mien, et ça, ma, ou messer, nana, ou chemin, na, ou yon fanon, yon mapa, ou, et fanma, et ma lola. Et nous, c'est n'yé
c'est ça, Babe Bobby.
Ça, one, et ma one, nanan de Scadia, c'est Scapo Cordia, one par quoi. Et ma one, ma Scap Coco,
contre
on m'a coucou aussi, on m'a et ma, non, du moins, c'est bon, pas comme ma. Nan,
c'est.
Et n'y a pas de coucou, dit, on m'a dit. N'y
a dit, on m'a dit, on m'a
dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit,
on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on ama ya frɔ ho chebiri do na edin bi poten ho
ani
e de frɔ ho na edin bi e
de ye 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 pɔ sa se da ho no ni edin bi ni se bia ho
te se ni ana ye wo o se ikrom se na wo bɔso no ani kumawu wo bɔso no na sa abrɛ no o ho no de na edin bi ya na ho no zo bi ya ba na etwe bia ma
ndiku a na edin e wo no ani ani ase
I'm not sure.
C'est un peu comme ça. Chibi, je sais, Chibri, moi tu me dis, Chibi. Mais moi, Chibi, nous disons,
Nous disons,
on
fait un sentiment de bail. Il y a des gens qui
sont bien. Oh, nous sommes bien en bail. Nous avons un sentiment. on fait un aussi d'avis, on a encore un avec un. Et nous, depuis on est en bas. On est bas à la fois. Tout présenté.
Si, na y a ce à santé fono, vous avez dit que vous avez des femmes qui ont créé, vous avez dit au senti. Et vous avez dit que
vous avez dit au senti.
Au senti.
Au senti.
The
head of the war.
Oseti.
Oseti.
Ye mame, yasan 20, ene tu omosa anana
yaseng. Enu kwa diye, say yasan 20 diye. Eno diye odimifwe kudeye ni. No sechi no. Eye, ento kwa pefu angasa, 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 angasa.
Dimi ya nuwe neyefro mwa santifono.
Yungu,
yungu. Mwupe ento kwa pa.
Nasi yang 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 yang, ini yang krim, yang yang fa, bukan yang fa ini, ini ini pada pichi.
Enti na yang yang mungkin ni ada no.
Papa 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 papa.
Oh ya bu popo ni ni ada tu sih ya. Insan ini na, ada tu orang so positif.
Positif. Ini orang magro.
Nana, enti ene wa mihun se ini no, ye cibri.
Ye cibri.
Nenye cibi. Cibri. Eche tuntun.
Eche tuntun.
Yema mpeni ikuro munu?
Nae. Epo.
Nana.
Yema.
Yemfensi hane.
Yema.
Na ene wababe chile chile yi. Yehuse idino eye chibiri.
Misa.
Na enye chibi.
Ndabi.
Eye na mafo. Ena oma yene chibi.
Kwa sonu wa.
Ena mprofono subaye omusa beye mkibi.
Kibi. Ende yentangule.
Anukradi, ensu sisi yechochro, osha yeye ni amemume muni we ya kibina ni yechro.
Sisi ni wakwe yacho time.
Adofu menda wasi enenso se unyabre, osha sankofa jumedi na nasiye kesi ano enko enfa ema na nambe fi enampa ah ono eye kufudi ya asokori biantoa hini na osain eye. Omo Adriana hene ono ne ne waba ababe chere chere sena oka kibia ene wo mu se enye kibi ena enye chibi nso na na eye chibiri a se chere ne se eche tuntum eye nana kweku wu ana kweku yebo a epempam ye se ne yere ene ne mba no ntumu ana eri wo mu no oye e dia ma omo se ne beya intumu ana embryo
creative
ewo kra na se intina na ba be chirechire ifri na eko mejidi se wonu abakosema efa kruwa efren chibri ehu na se kese enko biemu so emfama technical crew no production crew ne do munyina se omaboa amajumedie na etimi ababedu honum sanso na yabo afu nyina so ye do mase yabo afu ye intimi nko enya omho enti ye di si ha na dai sende aye Canada sende no ya san aba ababetena se na na ba fi na mpa ya da wase ya menye okese ya
onye okese ya
e dai sende ya be san to san frebium ama aba abetwa yeso
yo nyame kayo
amen
omo e mo ba
amen